Ebre bi abrante bi a ye frɛ ne nana ekɔsra ne yɔnko bi a ye frɛ ne mansa na bra wo ye dru mansa fie no ana ohyi a mansa nti de kɔba ya ne sɛ mansa se ɔkɔ akwakɔtɔ baire ɛsan sɛ na nana ehu mansa akyenti no omunyina de anigye ene agro ekopie mu obia ya ye tɔn baire no no mukɔdru ye omutɔ baire ne ye bibia wie ye no omututi ne sɛ omukɔ ana ewre ye ɔtɔn baire ɛde to na nanim sɛ waama ne sika ne hɔ ana nana nso bɛkyerɛm sɛ ɔman ne sika nti kɔyɛ akasa akasa ɛkɔwie akyire no na kyɛ sɛ nana anim agu ase potɔɔ a na ɛnyɛ asɛm ketewa
Good afternoon.
Good afternoon. Hey, customer. What you say?
Say she.
Oh, where she? Customer.
Oh, I didn't. I wouldn't.
Matias. Then I come on my mouth. Oh. The baron is here. What's in the car? Come on.
Now, I last week and I'm not the man, I'm not the
Oh, where are I'm not the man, come up. Some of them are going to be in the top of
the Hot drinking.
Ah, sister, I know you. White one, but come on.
Mati.
Madam, may you remember?
Are you ready?
Hey.
You want to make me
Customer, customer.
Are you ready?
Bra. What you want, miss?
Ah, mama, 20 cedis. Are you ready, Fiona? Ah, mama, 20 cedis. Sisters, I call you back. I call you back.
Hey,
come back.
Bra, oh, my miss.
Oh, madam, check your skin. Bra,
oh, my miss.
No, mama, I'm ready.
Bra. 20
city,
oh,
my miss.
Oh,
20 city. Oh,
bra, my miss, come, miss. I don't know, but I don't know what I say.
Customer, then I bear.
Now, bra, oh, my miss, sister, oh, my miss, gotta be on my hat.
Maybe I'm not eating our words.
Oh, my miss,
I was just going to
my miss, come, patch
my
miss.
Oh,
my miss,
20 city.
Oh, no, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no,
no,
no, no, no, no, no,
no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no,
Nice man, what's your tariff? Come, come, we just have a crown on
our Oh, my miss, Kade.
Ude, I know you, 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 you.
Oh, my miss, Kade. I've got four bands. Team, you call it
do. Wow, I'm going to call it. I'm going to call it.
Matia,
I'm a book careful.
Matia, bra. Me don't want to say. Oh, my miss, Kade. So, my miss. Hey, Nana, we are separated. Hey, everybody.
Bayer busumi nsiechi ana ewurabe a otɔn baire yade bɔɔ no na busuafo de ni kyini ba bia wo so omude ni kobia ayaresa bia na omude ni ko ba bia wo so omude ni kobia omude ni koy na nso na ruba yi ho ento no we nu obi kire ne maame papa bia oya ade osaya ade pa enti maame ade ne bai ekopie mu wo ho no
bu mi ketem dia kola ya brent wada room omude ana ehwem ba maame mu jide so se obetimi aboa mu aso wan na made ba ko pe bini ba bia biem ka me bai hu sira wada wo mu du ye fo da wo mu na wan why sira wa wada wo ma se mini obia ma bre ma to me hu ne menina ene hwe dia maye
maame aha de ene nananom na ye adwuma maame ne nananom nkasa an yirpo ne so men ton so apolina hey Mami, Obana, why are you born here?
Nana, what that room, my bonny banner, me bear ye, me bear quite on penny wassum. What that room, my mixer, and an animal cassam near Wobonacro. Me bear you on penny wassum. Hey, 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 Nana
Obano, a brebby, Obi Batoa, dear. A more tinny panamaniska. Oguni pana ni maso poto.
Madam,
me ma 26.
No, no, no. Me a fa sama me ska me ka sama.
Madam, me pade amoya me ma 26.
Ya no sa. Ya no sa 20.
Eh, sama me ska ya no.
Ma me ska ni pono sama me ska. Eh, ta, ta se na moya ya.
Ma ta me pono sama me ska.
Ma me ska.
Ana ska me ska. Ne ska se.
Ka so bota mo
ta. 26 is the same bottom. Ne si na me.
To ka no are for ta. Ni pono sama 20. So this is no sikem. O ya krom fa na.
I'm not sure. We dey meet me fan come me dey come na me ferry. Na ma me fan sham ho na eja. Me fan ka me sika.
E ma nipa ne de abufuo e kwobo tandua. E wo ba na chi. E na ma wo ba no, wa isi.
Na na asanka. E ye na edwie. Me an kasa makwa kwoto ade. Atome botom atua. Ewurebe wo ton aduan ni se, me ntua ne ka. Agum anim ase wo nipam. Ama mrantie bia dwodwo. Na na asanka. Me an me jitum se me yisika e de ama no. And you go see a bad dear gummy. Ah, me this carmana or some infam man. Nana, Miss Rochelo to me, says the kind of the man, I know some infam manner. Jenny Cra, a feeling, sir.
Mamma, Miss Ramo. Miss Ramonana, when you may bank, Mamma, what's it? Madame Roma, Miss Ramo, matching ye, and for me bank, woman, and Miss Ramo. Mamma, I mean, I mean, you will be a my dear Baco pet. Hey. Hey, Nana kasa me ho wae. Na se brabo wa me. Ba me na bo wa me.
Mami, ntwa wa no. Oba no. Wa wu awi. Wa wu awi. Sika ho akyi ne ye. Enye.
Hey. Hey, ya tobi. Nana.
Ne boro de.
Nana roma.
Abun beto onjo. Ti zare ne na.
Nana ye ho
nko ye. Ne chan yan, wo chan bi na bi. Abe yiri.
Nana wada roma. Nana nye honko. Nana nye honko ye. Dia chinya ya yani. Dia chinya ya wini ya tubi.
Oda fuwa hwe video. Siye nyina ye hun. Sika huwa chinye ewe ye. Abranti ye kache ya erabai se wama ya niska. Erabai nso se wama niska. Inti ya kwa ya kasa kasa me. Kubi ya chire no. Eni mgu asika siye ene to abranti. Sa abranti ye isu kwe. Wa anko kwa u. Wadi ya bufuwa ni wa yao. Eko bodu ya. Na de na homete kra ne se ewraba isa atwa ne ho no o se ahun se sikai eda ho na kyesa abrante e de sikai ama no enko yo bi a ko behwehwe abrantie kura mpo akopa na chew se ebia wo husika no nti abrantie no fa ne bone nche no ebia nka na manu simpo nti ka abrantie no betimi akwakoda ne dua no nanso ohusika no ose wo de kwa na ni bewu nti no wan fa sika na anko ano side sika no ehye ne ho eko wi a chire no dua yi ene nya awuraba ya me ne wo kasai wahwe ne kra enkwa odofo mesrew se unu obi edi sika ho akyenya aya na wahwe ne yie pa esanse sika ho akyenye de enema itimi de ba no ebi ayowuo se sei awuraba yi ene awu a oda ho yi ni nyina ne se okodi sika ho akyenye nti e besre obi biara wahwe video yi so onfa video yi ntu ne ho fo se unu obi edi sika ho akyenya enka beya onkwanti jaanu no wonko esanse ungu ya unim di obenya ene awuraba yi ene awu a oda ho yi sika kuma bi anenam so a ene wawui enti mesrew sa wudi video yi ebetu ho fo wonsaka video yi a share na unua bi nso enye bi nhwe we ni ede edi kan ahoye video wa yebesrew sa wo be subscribe to your channel no wo wadwaton de bia nso a obetimi di aba na ene wadi dwaka makama yebesa srew sa wo mo bia nso a obetimi da bebo afu tv nyame show bibia.